turabahaye kaze kuri kwizana 190 TV turabahaye kaze mu biganiro byacu reka tubipfurize umunsi mwiza tubipfurize igitondo cyiza bivanye naho muherereye reka tumuruno mwanya tugiye mu kiganiro camwe ne data ari ku murongo ubwo rero mu mwanya atari dondora turashobora kugusaba ugire share kuri Facebook Live canke ugire share kuri channel yacu ya Kwizera 190 TV kugira ngo abariko baradukurikirana kuno mwanya bashobore kuba benshi tukwibutse yuko Kwizera 190 TV irashobora kuguha umwanya kugira ngo ushobore guhanura ugwaruka eka uhanure nabandi bantu bose batandukanye biciye mu ijambo ry'Imana canke biciye mu nzira zitandukanye eka no kwerekana impano zawe ofise tugushimire wewe rero uri kuragira share kuri channel yacu cyangwa kuri Facebook Live kubandanye kuba natwe muri kano kanya muri uno mwanya rero turafise umukunzi wacu ari ku murongo eka dushobore kumuha umwanya karibu umukunzi wacu uri ku murongo urashobora kwidondora hanyuma wivuge aho uri akazina kawe eka naho herereye karebo
murakoze cyane ubwa mbere nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu kandi nongera ndabashimira cyane kuba mwabonye ko ari byiza kugira ngo muduhereze uno mwanya kugira ngo dushobore kumenyana maze ngo dushobore gusangira amajambo abiri cyangwa atatu hanyuma ku kazina nitwa Etienne Ntahoturi ndi mwene data ndi murundi mba muri Houston Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika nsanzwe nubatse mfise umugore umwe n'umwana umwe twita Excellence umwana dukunda cyane murakoze cyane
Ego mwamaze kumva turi kumwe n'umunywanyi wacu ari ku murongo yitwa Etienne. Etienne yamaze kubabwira yuko n'umushinga ntahe yubatse kandi afise n'abana. Eka yatubwiye yuko ari muri Texas muri Houston. Turagushimira cyane Etienne kuba washoboye kuba natwe kuri Kwizera 190 TV kugira ngo ushobore kudushikiriza icyifuzo kiri ku mutima eka unaduhanure biciye mu ijambo ry'Imana ariko imbere yuko tuza gutangura turashobora kubandanya tuganira gatoyi kugira ngo abantu bashyurizeho kukumenya none Etienne twamaze kumva kuri ngaho muri Texas muri Houston ngaho muri Houston ubuzima bwifashe gute na cyane cyane mwa bino bihe bikomeye turimo
nivyo kuri hano muri Houston igihe turimo cha coronavirus yaboneka ko ibiharuro bigenda biraduga handi bikamanuka bivanye nuko hari ama testing center menshi byumvikana ko bapima abantu benshi mu gihe bapima abantu benshi rero hariho probability yaho yuko bashobora gutora abantu benshi baranduye uwo mugera wa coronavirus bigatuma rero rimwe na rimwe ibiharuro biduga kandi igihe usanga byamanutse
ego mwamaze kumva yuko hariya muri Houston Texas eka icyorezo cy'indwara yaduteye kirabandanya ariyo mpamvu dushyira imbere Imana kugira ishobore kudutabara eka wewe tugusabe aho uri hose kanimba uri muri Australia Canada muri Afrika n'ahandi eka ahariho hose uherereye murazi yuko tubayeho ku bw'Imana ikihare gikuru no kubandanya dusenga Imana tubandanye dusenga Imana cyane kugira ngo Imana ishobore kubidufashamo ego kandi murazi yuko muri Bibiliya na cyane cyane hariya mu byahishuwe haravuga yuko mu gihe cy'iherezo hazoba ibyorezo bikabije ibyorezo biteye ubwoba eka noneho tukaba twaramaze kubibona iravuga n'ibintu byinshi bijyanye n'intambara zizoza zumvikana mu mpande zose zitandukanye ubwo rero wewe uri umukristo ukaba wizera yuko Imana ibaho nahawe kubandanya usenga kubandanya utakambira Imana kugira ngo ishobore kudufasha none se Etienne muri iki gihe gikomeye kujya gusenga biraborohera cyangwa mu byifatamwa gute
ego cyane ibijya hose mu ntango bari bugaye ntabwo amashengero yabo abantu benshi bagenda amasengero ariko uko imyishya yagiye igenda bagiye bugura ama pourcentage bahereye kuri pourcentage 25% hanyuma barugurura pourcentage nka 50% rero abantu bamwe bagenda ku rusengero hari n'abandi bakibandanya guhurira ku murongo dog online rero hano aho nsenga turagenda turabandanya tugenda gusenga byarahagaze igihe kanaka gusa ariko ubu amaktivite yasubiye kubandanya
mwamaze kumva yuko hageze igihe cyo gusenga dukoresheje ibiharuro gusenga ariko turuko turakoresha ibiharuro hakagenda gusenga bake ariko kira muntu wese afite uburenganzira bwo gusenga rero kira muntu afite uburenganzira bwo gusenga ariko murumva yuko mu iminsi kwinjira mu rusengero ari kuraba ibiharuro hazogera n'igihe mbere uzosanga ata muntu ashobora guhonyora mu rusengero cyankwe ugasanga twese dusengera ku murongo nibihe bikomeye bihambaye cyane tutari bwigire tubona hano ku isi niyo mpamvu dufise ingufu dushobora kurondera ingufu zikomeye zihambaye cyane kugira ngo dushobore kubandanya dusenga amasengesho yacu itubandanye abandanya tera imbere eka n'Imana ishobore kubandanya itumvira ku murongo turi kumwe na Etienne. Etienne yamaze kwabwira yuko ari umurundi kandi yubatse Etienne twamaze kutubwira ko uri umurundi none se ngaho muri Houston hari abarundi benshi cyankwe bimeze gute cyankwe ni wewe uri umurundi wenyine cyankwe urashobora kuronka chance yo guhura n'abarundi bagenzi bacu
yego cyane hano muri Houston ni gisagara kinini kirimo abarundi batari bake baje bava mu makambi atari make rero umva ko rimwe na rimwe nk'ubu amashengero bayuguruye biroroha kubonana n'inshuti n'abagenzi nk'iyo cyane cyane tugiye ku masengero cyanke habaye ibintu by'amamanza ariko yes birashoboka ko abantu tubonana ariko urazi ko ari igihe cyo kwambara ubufukamunwa abantu bose iyo bagiye mu activite normalement amateko avuga yuko abantu babandanya kuba bafise ufukamunwa iyo bagiye mu activite y'ahantu bahurira n'abantu benshi
ego turumva yuko hariho hose ntushobora kubura abantu muva hamwe kandi ntidushobora kubura n'abantu dusangiye urugendo rujya mu ijuru none se hiyo Etienne murabona yuko ubumwe dusanze dufite nka cyane cyane twebwe abarundi cyane cyane twebwe abarundi bahungiye mu mahanga atandukanye murabona yuko gwa rukundo twavanye iwacu cyangwa gwa rukundo twahawe ndero n'ababyeyi bacu cyangwa gwa rukundo duhanogwa n'Imana kwama dufise urukundo rurabandanya hiyo neza cyangwa hari icyahindutse
ego cyane mugize neza kubaza icyo kibazo nivyukuri urukundo ego rurabandanya urazi ko buri bantu bose bafise uburyo bakundana abantu barakundana gusa urabona uko iminsi igenda ihinduka ni gusanga bibirivuga ngo urukundo ruzotimba usanga abantu twikunda cyane cyane turikunda kuruta uko dukunda abandi rero umva ko abantu barakundana aho bageza ariko urabona ko hagikenewe inyigisho zo kudufasha kugira ngo dutahure cyane binadufashe dukunde abandi nk'uko twikunda ntabwo turabishikira ibyo ariko nibaza ko ari ibintu byiza ikiza nuko twiga buri munsi kugira ngo tuze tugere ahantu aho tuzotahura ibintu cyangwa tugakora ibintu neza. Ego murakoze cyane.
Ego mwamaze kuvyumva yuko urukundo rurabandanya, ariko aravuze yuko aba hakenewe kandi inyigisho nyinshi kugira urukundo rubandanye kandi rubandanye no gukomera cyane. Twebwe twaragiye mu bihugu bitandukanye, eka nta kira ku isi yose ndibaza ngira nta gihugu na kimwe kitarimwo umurundi. Rero mu gihe turi mu bihugu bitandukanye dukwiye gufatana mu nda, uhuye na mwene wanyu ukamenya ati uyu ni mwene wacu. Apana kufata ingeso z'abanyamahanga, usanga kira muntu yimenye ibyiwe, ntamenya ko mwene wabo yaraye, ntamenya eka ahuye n'umwana wa mugenzi wiwe, ntashobora no kumukebura mu gihe asanze ari mu kabazo kanaka. Nibaza yuko urukundo kurubandanya ari ibintu byiza cyane, kugira ngo tubandanye gukomeza ubumwe, na cyane cyane twebwe Abarundi tubandanye gukomeza urukundo, eka tubandanye no gukomeza urukundo Imana yatubwiye tuzokwamana hagati yacu. Ego Kwizera 90 TV turashimira wewe uriko uradukurikirana. Tubamenyeshe yuko ku murongo turi kumwe na Etienne, akaba ari muri Texas muri Houston, akaba yatubwiye inkuru nyinshi zivugwa mu gace aherereyemo. Tugusabe rero wewe uriko uradukurikirana, ubandanye kugira share kuri Facebook yawe, eka ubandanye no kugira share kuri channel yacu, kugira ngo ibiganiro byacu bibera kuri Kwizera 90 TV bibandanye bishika kuri benshi. Ku murongo turi kumwe na Etienne. Etienne, twatubwiye yuko abantu benshi bakeneye impanuro kugira ngo kugira zibandanye zikomera, urukundo rubandanye rukura hagati yacu. Eka nimba byoshoboka tukugore tuguhe umwanya kugira ngo uronke akanya ushobore guhanura abantu bariko baradukurikirana, cyangwa kubamenyesha yuko urukundo ari ingirakamaro hagati yacu, na cyane cyane twebwe turi mu mahanga. Nahawe rero Etienne kuyu mwanya, tugira ngo tuguhe umwanya ushobore kudushikiriza icyo baba waduteguriye kijanye n'urukundo hagati yacu. Karibu.
Ego murakoze cyane. Hanyuma mbanje kuramutsa abantu bose bari kwaradukurikira. Nkuko namaze kwivuga, izina ni Etienne. Etienne umuhungu w'Imana. Ndashimiye Imana cyane kuba yongeye kuduha umwanya nk'uyu, kugira ngo dushobore kwibukanya amajambo yayo, amajambo y'umubyeyi, kugira ngo tugire ikintu twungutse, kuko buri munsi turiga, buri munsi twiga ibintu bishasha. Rero uyu munsi ni fuje guhanura bene data bumva ururimi rwacu, nifuje ko twavugana ku ijambo inzankano. Mbega ni kubera iki inzankano zivugwa? Ni kubera iki hari amashavu? Ni kubera iki hari urwanko? Mbega ni kubera iki hari amacakubiri? Kubera iki hari intambara? Mbega igihe Imana yarema yari yateguye ko ibi bizaba mu inosi yacu, kugira ngo bino bintu by'inzankano bibe byo byaserutse gute? Kuko iyo dusomye mu ijambo ry'Imana, tugasoma mu itanguriro rimwe ku murongo w'icumi, umurongo w'icumi na kabiri, umurongo w'icumi n'umunani, umurongo wa mirongo ibiri na rimwe, umurongo w'ibiri na gatanu, n'umurongo wa mirongo itatu na rimwe, Imana iremeza yuko ivyo yaremye byose byari byiza. None ko Imana ivyo yaremye byari byiza, tukaba isi yacu turimwo ari isi y'umubabaro, ivyo bibi vyovyo vyaje gute? Vyazananye gute? Imana ivyo yaremye ngo vyose byari good, byari vyiza, byari very good, ku buryo bw'uko yabyishimiye none ivyo bintu byatumye dusanga turi mu byo bintu by'inzankano byaje gute reka ntanga karorero umuntu tuvuge yaguze imodoka uyo muntu yaguze imodoka ashobora kuba yaguze imodoka ari nshasha akayigendesha akayikoresha ariko hagira igihe ya modoka ihagarara nivuga ngo imaze guhagarara hari umuntu wa mbere uwo muntu yaguze imodoka ateza kubanza kwiyumvira guhamagara kugira ngo murabire imodoka arabe cyatumye iyo modoka ihagarara uyo muntu aza kurondega ubwa mbere n'umumekanishiye kubera iki umumekanishiye ari we ahamagagwa kugira ngo arabe ikibazo cy'imodoka inyishu nuko umumekanishiye abazi uburyo imodoka yaremwe canke abazi uburyo imodoka ikozwe byumvikana ko mu gihe iyo modoka ifite ibibazo uyo mumekanishiye arashobora kwiyumvira ikibazo aho kiri agashobora kugisana sana maze imodoka igasubira kandi kugenda none natwe nk'abana b'abantu imana ngo ivyo yaremwe byari byiza byari good byari very good ariko uyu munsi tukaba twisanga turi mu nzankano mu ntambara n'ibyo bibazo byose none kugira ngo dukosore turondere umuti wo kuva mu byo bibazo byogenda gute niba ngo byo dusaba ko dusubira inyuma tukagenda bikadusaba ko tumenya imana yaturemye nk'unagereranije n'umumekanishiye umumekanishiye yadusize umuremyi imana yacu tumenye natire yayo maze ngo dusobe kumenya n'amaprinsipe cyangwa amategeko imana yakoresheje mu kurema inosi yacu dusubiye inyuma tukaraba duza gusanga ubuzima tubayemo bwabaye uko bumeze bivanye n'amakonsekanse ya aksida ikomeye yabereye mu itongo yo muri Edeni ku bantu basoma Bibiliya nivuga ngo iyo aksida kubera iki nayise aksida umva ko Imana mu kurema yari yaremye ibintu byiza irabyishimira iravuga ngo biri very good ariko kubera ikintu kanaka cyabaye abantu baba mu nzankano none byumvikana ko aksida n'ikintu kiba umuntu ataraciteguriye iyo gihe kibaye rero umuntu ashobora kuba ikimuga akamera uko cyanke kuriya yumva ko imana imukurema yari yifuza ko isi inuvuga ngo abantu bayibamwo baze bayinjoyinge imeze neza kuko yafashe umwanya wo kuyirema ariko kubera aksida tudusanga twagiye kugwa mu bibazo dusanzwe turimo none ninde iyo aksida imaze kuba yatangwe kubabara ubwa mbere umuntu wa mbere yatangwe kubabara yabaye imana imana umuremyi none ni kubera iki imana yabaye ya mbere mu kubabara imana yababaye ubwa mbere yabaye ya mbere mu kugira gahinda bivanye n'uko plan yayo yo kurema yashaka ko ikwira biciye mu muntu none wa muntu yahaye amabwirizwa yo kutajya ku cyamwa kimenyekanisha ibyiza n'ibibi ntabwo yakurikije ayo mategeko ariko yakurikije amategeko y'uwundi muntu twita satani cyangwa twita umugwanizi amaze gukurikirana cyangwa kumviriza amategeko y'uwo mugwanizi iyo dusomye mu itanguriro gatatu ku murongo w'indwi kugeza kuri 24 itanguriro gatandatu ku murongo wa gatanu kugeza ku ndwi itanguriro gatandatu ku murongo w'13 ngo harasigura ukuntu imana yagize umubabaro mwinshi kubona Adamu na Eva batakurikiye amabwirizwa y'Imana hageze igihe imana imaze ku igiye gutemberera Adamu na Eva ikamenya ko batakurikije amabwirizwa yabahaye hageze igihe imana igenda kurondera Adamu nivuga ngo igomba kumenya mbega nibiki byabaye abaza Adamu umuhungu wanje nibiki byabaye byagenze gute Adamu nk'umuhungu w'Imana hagu saba ikigongwe yatanguye kugira nawe ishavu nishari abyiri mati uwa mugore wampa kugira ngo tubane niwe yase kuri cha camwe rakizana ndakirya Imana ivyumvise igenda kuri Eva nk'umukobwa w'Imana ati mukobwa wanje kwera umugire vyagenze gute nibiki byabaye umukobwa w'Imana ari we Eva aravuga ati inzoka yampenze doke izana kuri cha camwa ndacaha ndakijya maze ngo shira na Adamu arakijyako nuvuga ngo umubabaro uhera ku muhungu w'Imana nuvuga ngo umva ko ariko arakiza Imana ko ariyo umugore yamuhaye ko ari we yatanguye ibibazo hanyuma Eva nawe nuvuga ngo atangura gusavurira Satani asavura mbere na Adamu we yagiye kujya kucamwa Eva muhaye nuvuga ngo kuva icyo gihe kuva muri uwo muryango ibibazo by'ugwanko ibibazo by'amashavu bica bitangurira muri uwo muryango nuvuga ngo intanduruko y'ikibi ikiba irinjiye nuvuga ngo uwo muryango wavyaye abana bahungu n'abakobwa nuvuga ngo abahungu n'abakobwa imaze kubabyara bamaze kuvyara abahungu n'abakobwa nabo nyene bavutse bafise ya mafuti canke ya makosa avuye mu bavyeyi babo biciye mu maraso abo bana bamaze kugwira nabo baformye imiryango nayo nyene ifise ukutumvikana ifise ama conflict imiryango y'ikibi hanyuma imiryango igwiriye iforma ama societe nubwo ngo societe ivuye mu uwo muryango nazo nyene ziba societe z'ibibazo societe zo kutumvikana z'ikibi hanyuma ayo ma societe amaze kugwira aforma ibihugu navyo nyene aforma igihugu cyuzuyemwe injyane umubabaro ibazo bidasanzwe hanyuma ngo ibyo bihugu bigwiriye bivamo isi yose tubona uyu munsi isi y'intambara isi y'ibibazo isi yo kutumvikana intwe n'ivyo nuba kubera ibyo bibazo byabaye nuba ngo intambara zatanguye kuba mu muntu ubwiwe umuntu nk'umuhungu w'Imana cyangwa umugabo agomba gukora ikintu tuvuge yarasinziriye yaryamye ariko yumva inzara yumva agomba kujya hagere igihe umuntu yumva ati mbega none ko numva nsonje ngende kujya kuri resitora cyanke ntekinjya mu rugo nivuga ngo izo zikaba ama conflict mu mwana w'umuntu n'umukobwa w'Imana biba kwa kundi imbere yuko akora ikintu nuvuga hari intambara zimanza kuza mu ndagikore cyangwa se ndagikore hanyuma intambara no kutumvikana usanga zitangura kuba mu bubakanye hagati y'abagore n'abagabo hagati y'abagabo ubwabo hagati intambara cyangwa kutumvikana hagati y'abavyeyi n'abana nuvuga ukutumvikana hagati y'amafamiye amwe n'ayandi mafamiye nuvuga ngo hagati ukutumvikana hagati y'amasosiyete n'amasosiyete ukutumvikana hagati y'amoko n'ayandi nuvuga ngo intambara zibyuka hagati y'ibihugu n'ibindi nuvuga ngo yasi yose icayuzura iki ibibazo nuvuga ngo ibibazo byose byazananye ku muryango wa mbere umuhungu wa mbere n'umukobwa wa mbere w'Imana none iyo ugiye kuraba ibintu by'inzankano biba ukunda gusanga kenshi biva kuki ugiye kuraba kenshi uzosanga rimwe ivuye ku matongo bamwe bafashe amatongo y'abandi bivanye no ko bamwe tuvuge intambara zarabaye bamwe amaze kuhava abandi baje muri ya matongo hageze aho bagaruka ati duha amatongo yacu nuvuga ngo intambara zigaheraho ahandi nawe ushobora gusanga arama ideology ma ideology kwizera bamwe twebwe twizera twe twizera twizera Yesu abane twizera Muhammad abane twizera Buddha nduvuga ngo uko kwizera gutandukanye bigatuma abantu baza mu ntambara mwene uko nduvuga ngo ni ntambara hagati intambara hagati y'inkoba bamwe ngo nabajone abandi ngo turirabura abandi ngo nabazungu nduvuga ngo just kuba umuntu afise urukoba rutandukanye rugatuma uwundi afise urukoba rutandukanye nawe umenga ruteye ikibazo ariko iyo turavye umunwa amazi urikira uraba usanga ari ikintu cyose kuraba bivanye nuko kigizwe n'amarangi menshi ariko umva ko uyu munsi mwisi yacu amarangi turayapfa none ko iyo isi turimo irimo ibibazo bingana uko ninde ashobora kurangiza ivyo bibazo by'umubabaro abantu barimo ni gute ivyo bibazo abantu barimo bashobora kubivamo bisaba ko nkuko nabivuze ubwa mbere bisaba ko abantu dusubira mu ntango tukamenya natire y'Imana n'amaprincipe yatumye Imana irema inosi yacu nuvuga ngo hari ikibazo ariko dukwiye kwibaza cyangwa kumenya none hagati y'Imana umuremyi na Adamu nk'umuhungu w'Imana wacumuye ninde wacumuye ni Adamu none ko Adamu ariwe yacumuye atari Imana yacumuye none Adamu amaze gucumura yazanye ibyo bwita ibyaha nubwo ibyo byaha ni bya bintu byose twadondagura byo kutumvikana kudashyira hamwe kutabonana nk'abana b'Imana nubwo ngo ibyo byaha bimeze nk'uko umuntu yafashe injya akagenda arasiga ubucafu ahabonye hose nuvuga ngo bituma abantu baguma mu nzankano mu bibazo bidaciyika none nuvuga ngo iyo dusomye muri Bibiliya biraboneka ko Imana yarondeye uburyo ivyo bibazo abantu dusanzwe turimwo bo bivamwo nuvuga ba abana b'abantu bacumuye bagenda barakubitana bicana bafise ibazo nuvuga byo kudatahura no kutumvikana Imana irondera uburyo ibironderera umuti bivanye nuko Adamu nk'umwana w'Imana ariwe yacumuye byasaba ko Imana irondera uwundi Adamu aza kugira ngo aze gukubura uyu Adamu aze afise inyishu y'uburyo iyo nyishu imeze nk'umukubuzo wo gukubura amatrashe yose Adamu wa mbere yashize ku isi ayo makuru tuyasoma mu Bikorinto ba mbere Bikorinto ba mbere 15 kuva ku murongo wa 45 kugeza kuri 49 nuvuga ngo dusome muri aya makuru biraboneka neza ko Yesu yaje nka Adamu agira kabiri Mesiya umucunguzi nuvuga ngo uyo niwe yari afise igikorwa gikomeye cyo gushobora gukura ubucafu cyangwa ibyaha Adamu wa mbere yari yashyizeho ariko kugira ngo bishoboke nuvuga ngo Imana hari igikorwa yari ifise n'umwana w'umuntu hari igikorwa yari ifise bari bafise nuvuga ngo Imana iho cyayo kwari ukurungika Mesiya ariko igikorwa cy'umwana w'umuntu kwari ukwakira Mesiya nuvuga uwo Mesiya umva ko yajari Adamu agira kabiri kwakira Mesiya kumushigikira kumukurikira no kumwizera nuvuga ngo mu gihe Imana yarungitse Mesiya abana b'abantu bakamwakira bakamwizera nuvuga ngo byari koroha yuko umwana w'umuntu nuvuga Mesiya aje aza gukubura cyangwa akabereka uburyo iyo myanda bandagaje twita icyaha ishobora kuva mu bantu iyo dusomye muri Yohana 16 ku murongo w'12 haravuga ngo nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu. Ku murongo Yohana 16 ku murongo 25 haravuga ngo ivyo mbibabwiriye mu migani ariko igihe kizoza sinzokwigera sinzosubira kubavuganira namwe mu migani mugabo nzobabwira ivya data mbifoboye. Kubera iki Adamu agira kabiri, kubera iki Mesiya aje ariko akahitamo gukoresha imigani ngo yarafite ibintu byinshi byo kubwira abana b'abantu, nuvuga abana b'abantu Imana yamurungitsemo yarafite ibintu byinshi byo kubabwira ariko aravye arabona ko badashobora kuvyihanganira bica bituma atangura kuvuga mu migani. Kubera ikavuga mu migani nuvuga ngo akoreshe imvugo y'imigani nuvuga ngo uzo abazotahura n'abatazotahura bashobora guhakwa kungana kuko mu majambo yavugijwe imigani nuvuga abantu babiri cyangwa batatu bashobora gusoma ayo majambo bagasoma umurongo umwe buri muntu wese akawusigura kwiwe. Amaze kuwusigura kwiwe bigatuma avuga ati jewe ngiye kubaka isengero ry'iwanje aya majambo je nzoyasigura uku n'abakisubanje nzobabwira uku. Nuvuga ngo amasengero acaba aruzuye isi yose, ama ideoloji abaye menshi ariko urumva ko nubwo ama ideoloji yabaye menshi intambara ntizaheze. Intambara zidaheze nuba akavuga ibintu mu migani bigatuma abantu badashobora kubitahura uko bari guteza kubitahura ariko umva ko byavuye kuki ku kibazo kuko Mesiya yaje abo yajemwo ntirigeze bamumenya, abo yajemwo ntibamubaye hafi, ntibamukurikiye, ntibamwumviye. Nuvuga ngo bica bituma abona ko ivyo babwira byose ntabwo bashobora kubitahura acahitamo kubabwira mu migani. Dusomye muri Yohana 8:32, Bibiliya ibandanya kuvuga ati kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Nuvuga ngo Mesiya amaze kuza cyangwa Yesu amaze kuza yaraje kubwira abantu ukuri, uko kuri kotuma baba free. Uyu munsi biraboneka ko abo bantu b'icyo gihe ntabwo bari free cyane, ntabwo bidegembye kuko muri bo hari mu icyaha. Icyo cyaha cyatuma bakora ibyo bintu by'amacakubiri, ibyo bintu byo kutumvikana, ibyo bintu byatuma hari intambara muri icyo gihe. Rero aravuga ngo nimwamenya ukuri kandi muzamenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Nuvuga ngo umuntu amaze kumenya ukuri ni nk'umucyo, umucyo umurikira umuntu, umaze kumurikira umuntu bigatuma abona ibyo yarasanzwe arimo ko atari byiza akabiheba. Nuvuga ngo abantu bazokwidegembya zanzankano, abantu bazokwidegembya vya bintu byo kudakundana, abantu bazokwidegembya mukwanka mukureka gukora ibintu by'isoni nke, bazidegembya kuba abakozi bibibi. Nuvuga ngo abantu ntibazoba bagitukana, ntibazoba nuvuga mu gihe umuntu amaze kwidegembya ntaba kigendera mu macakubiri. Mu gihe umuntu yidegembya ntabwo nuvuga ntabwo abahigendera mu byo gusambana. Ukuri n'umuco utuma abantu bagira gute bava mu bintu by'umwiza bari basanzwe barimo. Ariko mu gihe abo bantu babandanya gukora bya bindi byo kwankana n'inzanka no gukoranira nabi, nivuga ngo bituma Satani abandanya kuganza kuko Satani ngo n'umwami w'umwijima, uwo mwami w'umwijima nivuga ngo ajyoherwa abandanya kuganza, abandanya gukoma amashyi mu gihe abona abantu bari ko barakubitana imitwe. Nyuma nariko mbandanya mvuga ati iyo bijya hose umuntu ngo kumenya ukuri bituma umuntu yidegembya yidegembya mu biki ntabagikora bya bintu byose by'umwijima yarasanzwe arimo kuko mu gihe umuntu agikora bya bintu by'umwijima ugwanko kudakundana ivyo byose byerekana ko umuntu akiri mu bwami bwa Satani ubwami bwa Satani rero umuntu arimo bigatuma akora ivyo bintu byose bibi kandi atari byiza Mesia kubera Mesia yaje ntibamumenye ngo bamukurikire ngo bamukurikire cyangwa bamuhe umwanya wo kubabwira ibyo yarazanye ngo babwire mu gihe gikwiye ibintu byose yari afise ntivyakunze ko abivuga byose ngo nkuko yarabizanye nuvuga ngo iyo rusomye ba Korinto ba mbere kuva ku murongo w'13 Korinto ba mbere 13 ku murongo w'9 kugeza ku murongo w'10 ngo havuga ngo kuko tuza gace kandi tuvugishwa n'Imana agace ku murongo w'10 haravuga ngo ariko ahigi ahigihinguye kizoshikira ivyagace bizokurwaho umuro nuvuga ngo abikorinto ba mbere ku murongo w'13 kuva ku 13 umurongo w'9 kugeza ku 10 ngo kuko tuza gace kandi tuvugishwa n'Imana agace kubera wa Mesia yaje Adama gira kabiri yaje amaze kuza agasanga abantu batiteguye kumwumviriza we ari we yaraje azanye ukuri no kuvuga ibintu byinshi yarafize byo kubabwira abona ko badashobora kuvyihanganira abona ko badashobora kubitahura aca hitamwo utangura kubabwira akoresheje imigani iyo migani rewe ko rababwira yatumye ivyo batahura no kuvuga ivyo bumva babimenya mu gace agace kukumva ko ivyo yavuze biri mu migani kandi kugira ngo nyamigani itahugwe canke iyumvikane bisaba ko buri muntu wese afise uburyo avyumvamo vyatumye rero kubera yavuze mu gice akavuga mu migani ivyo yarafise byose ntabivuge vyatumye ngo tuzi agace ubumenyi dufise na gace gusa kandi mu kuvugishwa tuvugishwa n'Imana agace nuko ngo uburyo dukora n'Imana cyangwa tuvugishwa n'Imana cyangwa ibyo dufise mu byavugishwe n'Imana ngo ni gice gusa hari ibindi bintu bitaraja ko hari ibindi bintu yari kuvuga ariko agira gute arabirindira nuvuga ngo ntabwo yabyiye abantu bivanye nuko yabonye kumenga ni mu gihe bibabwira ntabwo bo bitahuwe ariko yabwe ngo hari igihe kizoza aho nzovugana namwe amajambo ya data ngize gute ndayafoboye nuvuga ta migani kandi zobikirimo nuvuga ngo hano ku murongo w'10 yavuga ngo ariko ahigihinguye kizoshikira nuvuga ngo ivya gace tuzo bizokurwaho iyo twari dusanzwe dufise bimeze nk'agace ibyavugishwe agace gukorera imana vyigice nuvuga ngo hazo hagiye kuzogera igihe mu gihe ivije vyuzuye bimaze gushika bimwe vyagace twari dufise bizovaho bizokugwaho maze ngo abantu batangure kumenya no kuvuga kubijyanye nivyo vyuzuye ibyo vyuzuye bitangwe gukora birumvikana ko ibintu byose bizoba byuzuye icyo gihe za ntambara n'ibibazo byose bizoba bigize gute birangiye dusomye mu byacuruwe mu byacuruwe Yohana 10 ku murongo w'11 haravuga ngo barambarira atukwiye kuzosubira kuvugishwa ivya moko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi reka dusubiremo ivyahishuriwe 10 ku murongo w'11 haravuga ngo barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa ivya moko menshi
n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi tugiye tukaraba ngo harabavugishwa benshi bavugishijwe nivuga ngo amajambo y'Imana dusoma nabavugishwa n'Imana yakoresheje kugira ngo bayandike kugira ngo ayo majambo adufashe muri bino bihe ariko ni kubera iki amajambo twadusanzwe dufise ubumenyi dusanzwe dufise mu isezerano rishya mu mpera y'isezerano rishya havugwa ko akwiye kuvugishwa ukundi ubuvugishwa ukundi we ninde turazi ko Mesiya amaze kuza akabona ko abantu yarajemwo batamumenye agakoresha mu migani ubumenyi atanze agabutanga mu migani akavuga bikenya ngo yaratanze promesse ko azogira gute azogaruka nuvuga ngo amaze kugaruka hano mu isezerano rishya mu vyahishuye Yohana ku murongo w'icumi avuga ko hakwiye kandi ngo barambarira atukwiye gusubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi nuvuga ngo Mesiya ayo majambo agomba kuvugishwa n'amajambo ameze gute twumvise ko iyo tuzi aragace bivanye nuko waraje gukiza umwana w'umuntu waraje afise umukubuzo afise solution yo gukuraho icyaha ntiyaronse opportunity yo kubikora bivanye nuko batamutahuye nibamuhaye umwanya wo gukora ariko rero niyagaruka ntabwo azoza asubiramwo vya bindi yavuga ariko ngo azoza avugishwe ayandi majambo mashasha nuvuga ngo azoza na message nshasha nuvuga message izovuga kubijanye na amoko menshi kubijanye n'ubwami bwinshi yavuga ngo atubwiye ndongo barambariye batukwiye kuzosubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi nuvuga ngo Mesiya niyagaruka azoza aje afise message nshasha iyo message nshasha izoba message twokwita isezerano rishasha rizotuma rizoza rize kuzuza vya bindi bikenya twadusanzwe dufise uyo Mesiya aje nuvuga ngo niwe aje afise inyishu y'ibibazo dufise uyu munsi abana b'abantu bijanye n'ubuzima n'ibibazo bijanye n'isi yacu dutuyemo uyo Mesiya aje ntabwo azoza aziriye ishengero rimwe ujye kuraba uzosanga mu bakirisu turindiriye ko Mesiya aseruka nuvuga ngo n'umuntu afise valere nini umuntu aje kutujana mu bwami bw'Imana ariko ujye gukurikirana n'abisilamu usanga buri abisilamu nabo nyene bizeye ko hari umuntu Muhammad wabo ashobora kugaruka cyangwa ngo umuntu w'akamaro cyane kuri bo ashobora kuzogaruka ujye kuraba mu yandi masengero nk'ababuda nabo nyene barizera neza ko ubuzima babayemo atari ubuzima butomoye barindiye umuntu azoza azanye ubuzima butomoye nuvuga ngo abo n'ababuda nuvuga ngo n'abandi bita abakonfisiyonisme nabo nyene barizeye ko ubuzima babayemo budatomoye butameze neza ariko barindiriye ko hoseruka umuntu akomeye azoza n'ubuzima butandukanye aho bashobora kuba mu bwami bw'Imana uza ugiye gukurikirana uza gusanga abantu bose biteguriye kwakira uyo Mesiya aje kugurura ubwami bw'Imana aje gutora abantu bari basanzwe bari mu bwami bwa Satani bwa bwami bw'inzankano bwa bwami bwo kutumvikana bwa bwami bwo kudashyira hamwe abakure mu bwami bwa Satani ho bari bari abagarukane mu mana nuvuga ngo amaze kubazana mu mana nuvuga ngo iyo message Mesiya azanye nuvuga ngo izo message yo gutanga solution nuvuga ngo zanza nkano twarimwo nuvuga ngo nzomera nk'umutso uzotwakira dusange zanza nkano twarimwo twazivuyemo bwa buwe gito twagiramwo dusange twashobe kuvamwo nuvuga ngo uyo Mesiya niwe azoza kutwereka umwa nuvuga ngo uwari umwansi wacu ukwameze azomwe exposa amazi kumwe exposa tuzomumenya nuvuga ngo azotubyiza nuvuga ivyamaye nuvuga ngo abisigure mu jambo y'Imana twumvise ngo ntabwo azoba akivugana n'abana bayo amajambo y'Imana mu migani ariko ngo azovuga ijambo y'Imana arifo boye nuvuga ngo azovuga ijambo y'Imana nuvuga ritare mu mafumbo nuvuga ngo mu buryo bw'uko abantu bazoyumva nuvuga rimere nk'umuco uzotuma abantu vyukuri baba mu vyaha bava mu bintu bibi bahora bagira babantu twahora tubona nk'abansi bacu hazogera igihe dutahure ko nabo arabana b'Imana kandi nabo nyene bakeneye ibi ndoguga ibyiza nkuko nako dukeneye ibyiza ndumva ko umwana w'umuntu amaze kugira kuri nivo yo gutahura ko umwansi wiwe nawe nyene akenye ibyiza nkawe hanyuma akamubona nka mwene wabo nivuga ngo zantambara zansankano vya bibazo byose byahora bitandukanya bizoba bivuyeho nivuga ngo harahandi bavuze ngo uyo Mesiya ngo azohanagura mosozi y'abantu bose baharize mbega muri nosi yacu ni bande batarira nababandi wiyumvira canke uri kuraraba ubona umenga n'abantu bakomeye bari ahantu bakomeye bafite ubuzima bwo hejuru nabo nyene barafite ibibazo muri bo kuko ikibazo cy'icyaha ntabwo kiratorera umuti nuvuga uwaraje kugitorera umuti nuvuga ngo Mesiya Mesiya amaze kuza abo yajemwo ntibamumenye maze ngo bakamubloka kugira ngo akore canke avuge ibyari bimuzanye canke yaraje gukora uyu munsi 2000 bimaze kurangira intambara ziracyahari ukutumvikana kuracyahari nuvuga ngo inzankano ari hagati y'imiryango abandanye ari hagati y'amasengero birabandanye ari hagati y'ama ideology birabandanye nuvuga ngo ibibazo yaraje gukubura gukuraho n'uyu munsi biracyahari ndumva ko bisaba ko agaruka kugira ngo ibyo bibazo by'isi byo mu mwiza twamamwo dushobore kubivamwo maze ngo tube nk'abana bagenda ku murango ndumva ngo twitwe abana b'Imana bakwiye ngo atwinjize mu isi nsha n'ijuru rishya aho amarira no gutaka ngo bitazoba bikehari nuvuga ngo message Mesiya azozana nuvuga ngo izotuma abantu bose buguruka amaso maze ngo gutahura kwabo guhinduke maze ngo tugire ubutahura kw'abana b'Imana maze ngo iyo twahora tubyiramwo bitari byiza dushobore kubivamwo maze ngo ugutahura kwacu kuduge nuvuga ngo technology Imana yaduhaye tuyikoreshe kugira ngo dushobore kuyikoresha ibyiza bidufashe bifashe nabandi rero turarindiriye abakristo bararindiriye Mesiya kwagaruka abisilamu nabo nyene hari umuntu bizera ko azogaruka kugira ngo ahindure ibihe rero Mesiya aje nuvuga ngo n'umwami akomeye umwami afise solution umwami afise inyishu y'ibazo byose by'ubuzima umwana w'umuntu afise nuvuga ibibazo byo kumenya ijuru iyo riri ibibazo byo nuvuga ngo azo dévoiler ma secret y'ivyijuru ndirumva ko n'umuntu akomeye abantu bose barindiriye ntabwo ari amasengero amwe ariko isi yose irarindiriye ko Mesiya aseruka maze ngo abantu bose bakamusanganira akabahindura akabaha ubumenyi bwo guhinduka abana b'Imana ego cyane turashimiye cyane abumvise ijambo Imana ashyize ku mutima wanje Imana ibahezagire tubandanye kurindirira hamwe umuremyi cyangwa Mesiya aje guhindura amateka maze ngo tube mu bibazo turimwo kuko ayo mateka bivanye no kosa Adamu yacumuriye ku isi niva ngo uwo Mesiya ateza kugaruka hano ku isi kugira ngo ubwo bucafu bw'icyaha nuvuga uko kutumvikana vyose ashobora kubikuraho maze ngo tugire gutahura kumeze nk'uko abana b'Imana murakoze cyane Imana ibahezagira ego cyane reka dushimire uwiteka mana yera yo mu ijuru mana nzima mana ugoroka turagushimiye turagukengurukiye uburyo uri umubyeyi mwiza turagushimiye turagukengurukiye ko mu kurema wari ufise ibyipfuzo wari ufise ibyipfuzo byo kurema ari vyiza kubona ibintu byose bigenda ku murongo ariko rero kugira ngo ushobore kuganza byasaba ko pla yawe yo kurema yari gukwira bice mwana w'umuntu umwana w'umuntu umuha amategeko yari kugenderako kugira ngo yasinziza bwa buzima bwiza bushobore kubandanya ariko hakukumvira yumviye uwundi mwami umwami satani umwami azivyiza nibibi nuvwo amaze kumwumvira ngo isinziza yasi umunezero ikibirahindutse acyo yisanga mwisi y'umubabaro ariko rero ntiwabiretse uko wipfuze kubizohinduka umwana w'umuntu akava mwisi yamarira maze ngo ukamuhanagura mosozi maze akinjira mwisi y'umunezero ubwami by'Imana isinsha nijururisha nuvuga ngo umwana w'umuntu hari hose nuvuga ngo bose turindiriye uguseruka ku mwana w'Imana umwana w'Imana agomba kuduhindura abana b'Imana turakurindiriranye igishika nuvuga ngo hari ibintu byinshi bivugwa hari bimenyetso byinshi byavuzwe bijanye n'igihe cy'imperuka ibyo bimenyetso byose turamaze kubibona turarindiye kuseruka maze ngo ukatujana aho hantu mwijuru maze ngo tukaruhuka imibabaro y'intambara ukaduhoza mosozi ukaduhanagura maze tukagira ugutahura kumeze nk'uko abana b'Imana urakoze kuri umuvyeyi mwiza urakoze cyane kuri byose wadukoreye nuhabwa icyubahiro tubisenze mu izina rya Yesu amen
turabashimira mwabwiye mwese mwako muradukire kwekera kuri Kwizera 90 TV turabashimira mwabwiye mwashoboye kugira share kugira ngo ubutumwa bwiza impanuro nziza zivuye kwa Etienne Ntaturi zibone gushika kuri benshi yasomye muri Bibiliya yatanze imirongo myinshi cyane eka arasoma no kuri Abakorinto ba mbere 13 ku murongo w'icyenda kugeza ku icumi eka yavuze yuko atabuhungiro buhari bwose ari Imana ubuhungiro buhari bw'ibi byose bibera mu isi ari kwa Yesu Kristo na kare niwe mekanisiye dufise hano yaremye ijuru n'isi yatanze kandi na karorero kimodoka iyo yagize ikibazo imodoka yawe ushobora wirukira kurondera umukene mu mekanisiye ni umuntu akora imodoka kandi iyo imodoka ikora nuko abazi ko imodoka yakozwe hanyuma akayikora hanyuma ari hamwe ushoboye ukayitwara ku mekanisiye atari we cyankwe atayizi urashobora kuyonona eka ni imodoka ukayita ubwo ngubwo aho ngaho hari cikwa gikomeye cyane cyo kumenya umumekanisiye wiwawe ninde mu mekanisiye haba ugwaye haba uri mu ngorane zitandukanye haba mu midurumba itandukanye y'isi itandukanye ushobora kumenya waremye isi n'ijuru ninde ni Yesu ni Imana ni mekanisiye wacu ubwo ntiwirukire kuba mekanisiye bafeki ahubwo wirukire kuba mekanisiye bagize nte bakuremye wewe byukuri tushimire Etienne Ntaturi yariko araduha impanuro nziza biciye mu ijambo ry'Imana akaba yababwiye yuko aba muri Texas aho bita Houston aho ni muri Amerika ubwo nimba utamuzi nimba umwibuka murashobora kwamurabanye ahatandukanye urashobora kumurondera kugira ngo aguhe impanuro nyinshi zitandukanye mwamumvise yuko ari umuntu afite impanuro nyinshi nziza kandi zishobora kugushikana aheza heza cyane hanyuma turashimira wewe washoboye kubana natwe mu kino kiganiro turashimira wewe washoboye kugira share kuri Facebook Live wewe bivanye nawe akora dukurikirana eka na wewe washoboye kugira share kuri YouTube ku channel yacu ya Kwizera 90 TV tugushimire cyane kubikorwa cyiza wakoze ubwo tukwifurize kandi gitondo cyiza tukwifurize gikorwa cyiza cyangwa ijoro ryiza bivanya naho herereye ubwo naho mu biganiro bizokurikira tugushimire wowe washoboye kwigora ukabana natwe reka dushimire na Etienne twizere yuko azoshobora kutwitaba kandi niyo twamutera kamo tukamubwira ati hano turagukeneye kandi udashikize impanuro zawe. Sinzi ko ari byo Etienne niyo twagukenera hanyuma tukavuga ati dushaka wongere duhe impanuro kandi uzotwitaba.
Ego cyane.
Murakoze cyane, mwamaze kumva yuko yamaze kutwemerera yuko azoshobora kutwiteba mu gihe twashobora kumwikora ko kugira ngo ashike hano kuri Kwizera 90 TV, haba gushika hano muri studio yacu cyangwa ku murongo azoba ari tayari. Tushimire wewe washoboye kubana natwe, tubifurize kandi ibihe byiza no kwirinda izi ndwara z'ibyaduka zitugaramiye. Kwiza tugushimire rero cyane, naho ubutaha murakoze.